manja nagi de chana manja. Thuna manja bamna manja nagi de chana manja. Hey da 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 mosha da 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 jazing na bede da 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 mosha da 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 jazing na bede. Christmas wedding, you were one gala.